Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kivuye mu ntambara yamaze imyaka irenga 15. Iyo ntambara yadutse mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu yari ahejeje gutorwa n'abanyagihugu biciye mu matora. Kuva icyo gihe abasangira akabisi n'agahiye bacanamwo, ahahora umwumvikano asohoka amacumu yo guhangana no kugandagurana. Ubuzima bwa benshi na cyane cyane abakiri bato burahinduka. Ijoro ryanka guca kuri bamwe, abandi bicuza ibikorwa bigayitse bakoze, abari biga bata amashure batakaza kazuza kabo.
Maze kwiga rero niho nagera ndiga kugera muri CGM, bose ndagera mu Kirobe, ngiye mu Kirobe nabayeyo, nabayeho ubuzima bubi cyane.
Mbere yuko intambara iba, mu bisanzwe nari umukomvuwayeri, ndakora akazi ka bisi, ndagakora acyazi intambara. Icyo gihe nta miduga yakora, twari tuguma mu ibigara nyine, tuguma muri karitsiye gushika maze dutangira kumenyekana n'abapolitisiye, tukamenyana nabo bakatubwira nti uno munsi muzibira ngaha, tangura ibikorwa tukabijyamo. Ugasanga umuntu ariko arakubwira ibintu ukora, hari ugasanga uri kuronderwa n'abandi bantu bamuruta abandi bari mu rwego rw'igihugu.
Nk'ibyo bita ngo vie morte, ni ukuvuga kuzibira amabarabara, ubuzima ntibugende mu gisagara. Biriya wasanga urwaruka arirwo rubitegura, rukabitunganya, rukabishyira mu ngiro, ariko abanyepolitiki akaba aribo batanga uburyo bwo kubitegura no kubishyira mu
ngiro. Mu gukoreshwa mu ntambara n'ayandi mahano, yawe mu kwica kwiba guturira no gusama.
Navuye na jewe nja mu mpimba, kubera ni jewe nari nsa nk'aho nkuriye iyo mihari y'urwaruka. Nk'aho mu ibohero niho natanguye kwicuza, niho natanguye kubonera yuko bamwe twitwa ngo twarakorana, kuvuga b'abanyepolitiki, bamwe baduteramwo bya byiyumviro, bamwe baboneka nk'aho badushigikiye, bamwe baboneka nk'aho umengo twarakorana icyo gihe, mugabo wo mu ibanga bazi yuko ahubwo dukorera munsi yabo kugira bo bashike ku nyungu zabo. Tugezeyo habaye kuduhinduka, kuko bamaze kubona ibintu bisa nk'aho bihindutse, ahubwo banondeye ukuntu boduhezayo, ni ukuvuga bishoboka banatwicireyo cyangwa batume ducirwa imanza zotuma duherayo, kugira tutazosohoka mu gihe hazoza ya sentare isaba kumenyekanisha ukuri, tutohava tubavuga ko twakoranye.
Yarambabaza kuri icyo gihe wasanga umuntu yabuze abantu mu bice ibyo ari byo byose, swati kubera abajene cyangwa kubera abantu bari mu Kiroberi, ugaca usanga icyo gihe ukumubura n'ibintu bitumvikana.
Ikintu nabonye mu ntambara icyitwa gusesa amaraso ni kibi cyane, kuko nararimbuye ati none ko je ndimo ndasesa amaraso y'abantu nta nyungu ntimwo birama, ndimwo ndaha uwuri hejuru adutwara, kuko baguhaye itegeko ntiwaharira, waricira akakubwira ati genda wishujya naka, wategezwa kugenda kubwira nawe ngo
kunywa itabi, inzoga n'urumogi, kuheba amashuri, nibyo byaturanze. Kwama mu mbuto, abandi baheze mu mbuto, ababidutuma bidekenshya batigeze batugaruka ko nicuza nk'akanya kubagora nasheshe kwaruka mu caruka.
Iyo hataba intambara, iyo hataba intambara agenda ibaza nayo kwiga amashuri nkayamara, simba nayagiye mu mpimba. Numva gusa intambara yatumye umwanya ugenda, simba narabuze umujyango simba narahereza amashuri ni je ndiyumvira yuko iyo atari intambara nkumva ubuzima bwiza gusa uko mbayeho mpora ndabyumvira navuga nti iyo atari intambara mba meze nk'ujya nta mwanya mba narataye mu mpimba
ambara kwayayigwanye iyo kwifuza kwisubiramo twayigiyemo twarabonye ibikitsi byayo kononekara byinshi imitima y'abantu ironekara ibintu bikononekara igihe bigasubira inyuma mu by'ubutunzi iby'imibano bikononekara ugasanga rero abantu aho gutemera ko basubira inyuma kandi urwanga mu bantu ugaseruka ukagwira
nasanze natakaje ibintu byinshi mu buzima bw'iwanje kandi ni mu muryango ni mu rugo rw'iwanje nasanze na nubu nabaye gucya hejuru yo kugenda aho hantu ngo ngiye kurasa ngiye mu ntambara kushika none umunsi nta buzima mfise mvuga ati ndazize kwibeshaho sisi ikintu ngira ati no kwikora ko ndi umuntu nyene waho nyene gusa
nda fise umubabaro cyane igituma mfise umubabaro si kindi nuko nkiva muri iryo shuri ngo nirukiye mu kirobe nagira ati ngiye gukura inyungu niburi basi mfumwe mba komanda cyanke general ariko byose nasanze ari ubusa naraje ngaho ndicara ngaho muri andi yumvira ati none nkubise uri ryanze naritereye iki ubabo twiganye nga barahejeje kaminuza je nanze aha nicaye uko nyene umva hakenewe nk'akazi kansaba ishuri sishoboye kugenda nzofira kuri wa mugabo wanjye witondeze ndibaza bariho ngaha bahejeje twiganye bahejeje kwandika n'ibitabo barabisomera abantu barabyumva nabyo naragiye mu shege harimo arasoma igitabo navuye ndimo ndarira mvuga ati nabyo niga niburi no bayo mushinga amateka cyangwa nkaba minisi cyangwa nkaba basi mugoronome
nibyo kuri kubandanya ishure kwanje sinovuga ko byari ibintu byoroshye kuganje nta yindi nzira nabona kuko iyo nzira yo kujya gukurikira abandi kugwana